ko muso do ko akoche do ya nyel ni furula ko koche imbe barake banki dela ko yala be daga le ka furu che ma Cheikh Abdallah Bumbaz rahimahullah nya kanyin kali jabi yenina aka kitabu kono dalilu jawjaini fatawa wa tawjihati li samahati Cheikh Abdurazizi Bumbaz ni mfana kitabu nyumai abebe furuko deka Bumbaz ye fatawa ke furukola ayokuma kuma ke furukola uyode faranyoko nkani kitabu kono muso doya nyine nka chedo yenne nyine banki barakela dedo nka fura mawa Bumbaz kombe konanja mindima kana furu ninche ima che were nyine min ka dina kana jogo kanyi kana furu nima bo am fana bo jabu kelende na akabara kuni banki bara de banki iriba banki bara munun fulen ne doni ke baga ube bolo haramu de do ika bara ke iriba banki nununa donc e ka ke che bolo che mimbe iriba balana ani iriba de bena e bodu bombaji ko musoi ma ko ninche intoe kana furama che wore nyini minye dina tigi ajogo kanyika furama